Kamora mora mainti ya Ramadudu TV ya nikine makare mainti inti normal kukumaru wachi mikilo nikine kakine kwa ranjefu lumbaka andire kaindi kwa duwendo ya nahonda mumembo buru nisi nyingi ya chelo kachiel kaitu buru loso wechi wiko magdongo kachiel kwa duwechi magitigi madini mekisumu county kabendo buru ranganena mwegegwe kumaga inyakati constituency ya kauture ni rimaru wakistu ya Ramadudu TV
ero kamana
ina musoka ndo wane lulu TV kaine iti uwe kamera chana
ero kamano aina ne jova nyasaye kumthulo mo omi wodi chima kawono akau thulo ni eni mondo mi umos makende ne jogo moko ngeluunga ni Pastor Jared Odhiambo Riadha kawuoke gweng mar Nyakach to atiyo Kisumu kod Nyakach bende arwako uduta
ero kana pastor bende nitie yaka
kamano
ini jadolo
ajadolo
eh
kamano
mar kanisa Church of Christ tich mar piny bende dwaro
tich mar piny nikech nyasaye dwaro joge mondo donje tich mondo tich obed makare kora dwaro tijno
eh ero kana nya mheshimiwa ero kana mheshimiwa Riadha maindi thulo ni mkongo mar donje dolwe tiwe wachake kod rango ni to ine kaka pastor bende kake sa wacho ni rini ngama bende ore samoro tayo ji mathoth ahinya in bende in ngama jatelo madwaro weche mag telo mag piny ni koni kod kocha wachake kod weche gi kimag COVID-19 in inyalo wacho na
Tuo mosedonjo mar COVID-19, mong'ere ni coronavirus, en tuo ma duoko wa chien ahinya. Kendo en tuo ma osebuogo, o kata wan kende kaka Kenya, to pinje duto manie piny ngima. Kendo yudo ni kendo pinje mosedongore madongo gi, osebedo gi buok maduong kuom tuo ni eni. Kikao ranjisi en kaka piny mar Amerika, ma ji ogeno ni piny malich miwuoro, to sani nyaka sani nisewinjo ni ji alo gana praboro gi wiye mosenindo nikech tuo nini koro en buok maduong' kech oketho uchumi marwa okelo kech jomoko sekoso tije mane gitiyo kuonde mondegi koro en buok ne wan
iloso kanyero kitajo weche meko mag uchumi jomoko senindo kech jomoko selalo tijegi magi ekiparo ni inyalo biro losore nane koso ok gini losore
gibiro losore mana kaka waneno kuonde ma wachako gi pinje madongo wang'iyo ranyisi mantiere yudo ni sirikand mag pinje serikande mag pinje madongo go temo yore duto mondo mi ni gidongo godo joggi. Iyudo ka gidhi e kar keno maduong' kendo gigolo pes mondo gikony godo jogo moko nyalo gimedo endni gi mondo dhi malo. To wan bende kaka pinywa mar Kenya iyudo ranyisi ma sirikal mar osekawo nafas mare mondo ng'i ni to girito wa kata gikonywa yo machalo nade. To kata kamano kaluwore gi dok chien kod koso manyonge mang'eny manyalo miyo gini otimre, miyo ok wayud gini kako winjere. To kata kamano, wafwenye ni sirikal temo, bedi waseyudo ni IMF jogo mangi kar keno maduong' mar piny ngima machiwo loan ne pinje mopogore opogore osedhi mbele, kendo chiwo pesa ne pinje mopogore opogore mondo miyo makonyogo raia magi ka gikedo gi tuoni mondo gilos uchumi mar pinyni e yo makare.
Kamano kama nanya tiparo nade kirango okenge gwe kuma sirikal maduong' kata mamalo sekao mar konyo ogandawa inyalo wacho ni so far wa kama chalo nade
sirikal marwa temo kata kamano pok watimo makare nikech king'iyo pesa magioro iyudo ni dwe achiel jomoko iwinjo ka wacho ni gichako yudo siling 1,000 mar konyruok e kinde mar tuoni eni to mano chal kanono kata obedo ni okonyi nyalo dhi timo kode gimoro to ngima osedhi malo kabisa ma pesano ok nyal romo koro kata gitemo kamano dwa jiwogi mana ni mondo gimedi namba mokwongo ging'i ni to osiptande wa nitiere machalo nade kokalo kuom loch mar county government bende ginyalo temo mondo gimed pesa mondo chiemo wuog e county government mondo dhi ne raia kaluwore gi chandruok ma gintiere godo ni kamano
to county wate paro nade ka waweyo sirikal mamalo maybe stipend mane miyo ji matin matin e tije mane gi create kanyoro ne yudhe county zoi paro ni bende kaka Kisumu county ma wantiere kodi sani bende gise manage wach niri maber
county ma wantiere go mar Kisumu adhi kao ranyisi gi an kaka an kaluwore gi NGO matiyo go miluongo ni Christian Relief Fund aneno ni wasetimo mang'eny kendo wasekonyo nyaka nyocha tuo mar COVID ni chakre wasemiyo ji moktin 20,000 chiemo
Usemiyo ji moko nyalo
20 kichake gwe mar Nyalenda kae ni wasemiyo ji moko kalo kuom honorable James Oyugiwere wasemiyo ji moko tisne 2000 chiemo kachake dhi nyoro ne ujoga odhi e gweng mar Masogo kod Kasese kucho ne wachiwo chiemo ne ji moko tisne 50 kuno juma mokalo jumbe adek mokalo asebedo kawuotho e gweng mar Nyakach ma amiyo ji chiemo kuonde mopogore opogore juma mokalo nyicho wachiwo chiemo miluongo ni Kayanyalwar ni ji 570. Nyocha juma nieni ne antiere ing'eyo chandruok mantiere mar pi mar flats nieni. Ne chak watero chiemo e gweng' miluongo ni Sangurota. Nyicho watero chiemo ne ji 570 kendo chak bathe kanyo Nyong'ong'o weyo chiemo maromo ji 150. Chien kanyo nyicho wasedhi St. Alois game wamiyo ji 280 chiemo. Bang'e kanyo nyicho wadhi Raigars kama camp nitiere kanyo. Wamiyo bende ji 300 chiemo. Koro unakwayo county government ni gikaw ranyisi kowuok kuom NGOs. Magi dhi to gichiwo nyicha winjo ni Nyakach. Governor Maru oting'o chiemo mar ji 100 kod 30 mi families 130. To jomodak e camp kende lao ji 730. Koro mano nomulo chunywa mwawacho ni nyaka wakaw thuolo. Koro da jiwo county government marwa ma Kisumu. Ni 200 million shillings nyocho wachino keta side mar konye tuo mar COVID. Kagi luongo jogo manyalo timo gini. E yo mowinjore to wich kuot ok bibedi. Ta akwayo ni kendo mokwongo pod ago erokamano ni nyocha gitemo. Gimed jiwo lwetgi kendo ging'i yore ma ginyalo konyogo jowa. Nikech gini en adier. To kwawe mano owadwa. Ei slums mo wantiere godo Kisumu kae ni. Nitiere kech. Kikwa prioritize kata kikwa ket mbele jok ma pio turo kende. Ei Nyalenda kae ni e Obunga, ei Manyata, ei Bandani, kuonde ma dak nitiere piny gi eki. Nitie ji nigi chandruok kaka wan joma nigi project kendo tie gweng' mar Nyalenda. Kidhi minyona e Nyalenda ni to dhano olore ji apar makech kayo madwaro chiemo. Koro pod akwayo national government county government mondo giyo manyalo konyo godo yorni.
Kamati paro nade unyo kiwacho kaka unenji yo Honorable James Were Foundation na kachiel gi mari mara Christian. Wacho ni Christian
Fund. Relief Fund.
Yes. Iparo nade unego bene ka une ma une jo NGOs ma bende ok yud funding maybe ka wuok kuom sirikal ma malo to kaka koro sirikal mar county oketo 200 million piny. Iparo ni bende giredo kamba diri mondo gini bende gitem konyo larger families kaka mekugi kikoso mar county ni ang'o matimore. Mami yudo ni samoro ji matene mayude, samoro ji mathoth complain, ang'o makelo chochni kar county?
Kaluwore gi county government, en ni ok giloso ondamo makare mar timo gini yo mowinjore. Ka yudo milion 200, samoro milion 200 cha nokete ni oriwo nyaka thieth, to ok apar ni en kamano. Ka milion 200 ogol ni mondo odhi otim chiemo, wan nyaka ni wachak project kata ji mwasemiyo chiemo go eko. Wasetiyo gi milion 5.
Milion 5.
E chiwo chiemo no eno.
Un kaka NGO.
Wan kaka wan NGO.
Ki James Were Foundation.
James Were Foundation. Wasetiyo gi milion 5 gi 1,700. E wigi ni eni. Koro wang'iyo...
Mano in the last 1 or 2 months.
Yes, kwe chako gi flats mano biro December kucho. Kendo chaki medo gi mobiro ni eni. Kaya chaki medo gi tuo mar COVID ni eni. Koro wasemiyo gana mana nyisi chiemo kande. To milion 5 gi 1,700 mwasetiyo goni. Na paro ni mano kigoyo kuwante ni diprede koda beach.
Ma county ni goyo.
Yeah. Kagi kao gini gitime yo makale, to gini biro chopo kendo kata ng'at mantiere chien kae.
Yes.
Biro dhi maber. Kaeto yudo ni nitiere jomoko ma ng'ato biro to owacho, en ng'ama ng'ongo to yudo kuchiwo gimoro matin kanyo. Ok onego wakwer adier. To nyaka wang'e structure kata yo makare michiwo godo chiemo ni eni ma accountability bedo maonge mibadhi ei gini eni. Biro miyo gini landore maduong' kendo biro konyo ji mang'eny.
Yeah. Kama accountability ni eli osebedo a major problem. Ok mana e weche gieki mag COVID-19 to kata weche mag tije mag serikal, mag counties mathoth, ok ni Kisumu kende. Be iparo ni wanyalo bedo jok ma transparent ma bende tiyo kod mwandu mag jopiny maber kata tiyo atiya gi mwandu mogol mag kony mondo okony godo oganda maber?
Wanyalo anyala ka wasekao gini kaka ting' marwa.
Yeah.
Ing'e ni pinywa mar Kenya wasetemo e dweche moko mosekalo chien e wach mar mibadhi ni.
Yeah.
Kendo yudo ni sirikal marwa temo kabisa. wakwayo sirikal maduong' national government mondo duog piny ka.
Yes.
Mondo ngi mana kaka sani nasomo e oboke ni idhi non jowa manyocho ouso kube mag tuoni
yes.
Nengo matek e gweng' mar Bungoma kucho. Sirikal nyaka ng'i ni ng'ata ng'ata ma mibadhi omako mok tim gige yo makare
yes.
Makao pes jopiny tugo godo nyaka rwakie nikech mano biro medo nwa dhier. Omineno ka wan gi ondamo maduong' kata gap maduong' e kind jomo meo gi joma chanda. Iyudo ni pesa sirikal onego bed ni wadak machal kaka ji odak e Mlimani kama ofis nitiere
yeah.
E kaka joma odak
Nyalenda.
Onego bed ni ngimagi ni malo nikech iyudo ka level mar ng'ato nitiere tiyo tich moro Nyalenda to ng'ama tiyo e kaunti nisach gi rom
yes.
To ngimagi odak mopogore. Koro nakwayo sirikal yeah. Ni nyaka med temo yo mora mora manyalo geng'o godo mibadhi ni kochakore malo nyake county level.
Ero kana nyamo shimeo riadha wabro kawo yo matina ka ito duge thulo marariyo. Thulo marariyo wabro rango weche gwe kumag flats ka achiel kod weche gwe kumag tije madini mekisumu county ka achiel kod gwenge gwe kumag nyakachi constituency. Okanye mula kudogi ndonge.
Kamano.
Ero kama na nyama. Maindi nukukumaru wanchi kwa ranje fulombaka. Kamora mora maiti jera Madudu TV ya nikine makare maindi ya nchiro maru kukumaru wacho kora Jeff Lomba kantile kore mweshi mwore ya the studio kaindi ya nchile kore nyinge mundu mungere kodo maen bende ungeo maru pakwa kata kama na waloso ene kode NGO manuero mungere kaka Honorable James Ware Foundation kachilo kode Christian Relief Fund mabende gisi atema kodo dutu kine kakine mwono mingi kwenye Uganda kine gigi ma COVID-19 kode flas mobile sabido kaini Uganda wasewe tonge mabende mweshime wa inyalo chaki muso gara wane Madudu TV kode nyingi nengama kuko kitu TV.
Ero kamana inya, ailunga ni Pastor Jared Odhiambo Riadha, awoke gweng mar Nyakach, to atiyo gi NGO mar Christian Relief Fund, kikonyo gi Church of Christ kata kanisa mar Kristo, ofiswa nitiere Nyalenda kaini, kendo machielo nitiere e gweng mar Katito Nyakach, e gweng mar Agoro.
Ero kamana. Ero kamana inya, mwishima wachia kanena kwa wadonje wiche kukuma flats, sinetiel kuunga, tuwa bendi uke gweng masa moro bendi pi, kata flats bendo septemore. Angeni Kisumu County General, yusebedo hita inya kudu wiche mag flats. Wiche mag flats gikika kusebedo handle ini nyalo.
Mokwongo wang'eyo ni kapi kata pako biro mopongo modaro ji
yeah.
Mano ak en chenro mar ng'ata ng'ata
yeah.
En chenro ma Nyasaye ni koth nyaka chwe. Samoro bende yudo wakawada kamoro man piny ma kapi biro to pi donjo e delniwa
yeah.
Kata kamano uyudore ni koth osebedo ka chwe mang'eny e dweche moko mosekalo chien kochakore dwe mar apar kod ariyo
yeah.
Ko to e kinde ni eni ok osebedo mayot ne wan moloyo wan jogo mawuok kama ni piny kichako gi Kano kiridori piny kendo dhi Nyakach
yes.
And moloyo piny kama iluongo ni Lower Nyakach ka idhi kaka an dalana iwuotho kilomitas 3 kendo tidonjo kama River Nyando nitiere
yes.
Kendo kachaki dhi matis ni nitiyudo ka River Nyando ni nosedaro ji Kanyalwa kamoro ni Miruka koro jogi wuok kanyo dhi e camps mopogore opogore adhi wuoyo ahinya kuom Nyakach kaluwore gi gini kech Kano
yeah.
Kinde ka kinde ung'eye ni Kano nyaka pipo Nyakach bende ong'eye ni pipo ng'oto ne ok pong' kaka higa ni eni
yeah.
Pigni opong'
koro
en ting' mosemiwa kaka jok motelo ni mondo ng'e ni twakonyo ji yo machalo nade
kinde ni Nyakach ka wadonje miwacho ni dwa ni mondo milosi ahinya intire kod interest rate kanyo be magwing' kanyo be monyuolie Nyakach inyalo wacho na
Nyakach na mokwongo agombo wacho ni chenro mar pi mobiro mang'eny ma Nyakach
yeah.
Inyalo geng ka national government otudore kod leadership mar county government
yes.
To seche ma wuoyo kuom national government awuoyo kuom bunge marwa
yeah.
Kech en tije manomiyo wayiere kaka mbunge wa
yeah.
Ni ong'i yore duto mondo kik jo gema ni Nyakach mondo chandre
yeah.
Nitiere kaka kidhi piny wachako gi kama iluongo ni Kanyalwa
mm.
Ok onego warit ni ka chandruok obire kwa dhi timo gini
yeah.
Onego bed ni watudore gi sirikal maduong' mondo wanyisi ni gini osebedo katimore higa biro higa wuok to timore atima. Koro anakwayo ni tijwa kaka joma ni kata kaka jatendwa
yeah.
En ni nyaka ng'i yo migeng'o godo Kanyalwal nyaka ng'i ni okolos oula maduong' mikunyo mageng'o pi mondo kik donj ne jok modak e gweng'no ero. Kachaki dhi Sangorota idhi yudo ni wachak gi sangu buru.
Yeah.
Iyudo ni nyocha ka nyocha mbunge maru winjore.
Mano wachako gi sangu buru.
Koro wadonje sangu buru sangu. Iyudo ni mbunge maru anyoche kutudore kod jo kenje.
Yes.
Okelo machine maduongi kadwa tiyo. Maen gima wangeyo nyaka nene nigi nibiro. Koro kaka jomani atelo. Kod kambe ma wantire godo machiegni.
Yes.
Nyaka wangi ni tu ogengo, kata ogengo chandwogni. Mondo kik bedno. Wadwa kembe sane inyakache.
Yeah.
Tibro yudo ni ota chiel kama kata classroom achiel, families, kata jodhudi, aboro dake.
Yeah.
En chandruok maduong, ma inyalo geng ko tudruok gi county government, to gi national government.
Yeah. Koro kata national government kaya wacho kani, ineno kanitire ngikwok moro kata nyaw moro nitire kara, mweshimewa MP kaya.
Kamano. En gi nyao kuom tijno ya. To emomiyo wanyise ni nikech koso timo gima ber ne jo nyakach.
Yeah.
Mano yere mondo otel negi e chandruok machalo kamago. Nyaka koro waiwil telo ma nyakach mondo waket jogo manyalo timo tijno.
Manyiso ni neno ka uonge gi the right leadership nyakach.
Leadership ma nyakach ok ler. Osetemo kendo a congratulate agonero kamano kuom osetemo no.
Yeah.
Koro wadwaro ni wagole kama entiere no, wachake ondamo machielo maloyo kanyo.
Ina mama mimi jingo kata mama mimi moni ni kuponi ibedo mheshimiwa manyakach to inyalo temo maber ya moloyo konde bodo.
Owadwa gimago momo na jisi mokuongo wan kaka an mawuoyo ka wan e jomo keto mheshimiwa duma e telo.
Una jomo keto telo.
Yes, think tanks ge mokuongo.
Yes.
To ingene ka in e telo to kiwinjiri gi jopiny kata joma noketi e telo. Jogi bende nigi paro ni kwa timo kama to wanyalo bedo kama. Emi thuolo ni gimomiyo wacho namba 1 en ni ngene telo kidwaro to nyaki tudri gi joma ni oko.
Yes.
And an gi record kuom gigo ma setime nyakach. Jogo makonye nyakach. Tije matime nyakach.
Yeah.
Kata sani mwoyo ni Jeff. National government opogore gi government ma gi pes NGO.
Yes.
Omomiyo awacho ni an kaka Pastor Jared Oriaba.
Yeah.
Kama wantire ni nyithindo 1,500 chiemo gi nyinga.
Nyithindo 1,500 chiemo gi nyingi.
Kamano.
Ekuma nyingi cha wuoke.
Wacho
nani
wuon mogo.
In wuon mogo.
Aya, kiweyo mano. Nyithindo 41 achulo negi fees e university. Asegero ne mine moktis ne 35. Mago pesa ma wuok oko. To national government mbunge marwa tiyo gi pesa serikal. Wagombo chieng' moro muwuoke to koni anagolo pesa na.
Yeah.
Adwa ni mondo atim go gini. Atimo ni mos makende kendo nalamo ne kinde kaka jatich Nyasaye mano tuo mane ok odhi maber. Akwayo ni ka Nyasaye osechange moseduogo kendo duogo e pap to bi mondo mi jo nyakach gino mowinjore. To moloyo e kinde ma wan gi chandruok mar COVID, kinde ma wan gi chandruok mar kech nieni, kinde ma nyithindwa onge tich, kinde ma nyithindo duogo dala kendo jonyuol chandore. Anyisi ni kinde mokalo ni asemiyo ji moktis ni 4,000 chiemo e nyaka.
Mheshimiwa Oriadha kata wuon mogo kake wache ni roho samoro josiasa kaka un dhou bende bedo mamit ahinya kapok udonjo. Ka udonjo to gwenyruok e paro chak bedi ma wach ni to ma bende Mheshimiwa Oriadha mane waneno cha mane loso cha. Ang'o ma samoro iparo ni loko pacho kaka jotelo ni ka sani loso kata kaka Jeff kawuono ni tiloso ma in gi chenro maber ahinya ne jonyakach. Kidonja donja ni to ywak chak wuok. Edo ka koro sipe gima chalo James Wire Foundation gini mabende koro biro konyi biro chako duogi studio kawacho ni Jeff wane think tanks mag Oriadha to Oriadha koro gore piny. Ang'o ma kelo lokruok?
Namba achiel, an okadwar wacho ni an mara dhi tama.
Yeah. Gadiri na dhi muom.
An gadiri na dhi muom. To kidwa ngeyo, kidwa luo ngato.
Yeah.
Tiluo kama onyono ndamo mage.
Yeah.
Inyon iluo nito nganyo se nyono kama chalo nado, si wuthu ma chalo nado. Kaka an Jared Oriadha, kapoka bedo mbunge manyakach.
Yeah.
Tema sani nyithinda 1,500. Ute masegero ne mine ute madagore. Mine moktis ni apar koda beach.
Yeah.
Kokalo gi pesa na uon, toke kokalo gi pesa NGO. Koro kayudo gudu ma control 1,100,000 gi prario chani.
Yeah.
Skunde abro gero machalo nani. Jeff ne poka nyisi ni kata kama antiere ni adhi gero skunde moko nyakach. Ase olo material e gweng school milungu ni Dori RC primary school. Mano gimidhi gero. Ase olo material asao primary school. Mano gimidhi gero. Kachaki dok e yore mag pi.
Yeah.
Kamo weni, dwe achiel mokalo, dwe chariyo koro. Ase kunyu pige e words mopogore. Na wacho, ni karomo 2022.
Yeah.
To klansa parko da achiel manyakata. Dibedo kikisema, wasari school na naseterebi. Mm-hmm. Lesana primary school naseterebi. Mm-hmm. Okobongo primary school, mani ya gwenge mwashe mewa kadianga adoma, mm-hmm. naseterebi. Uh-huh. Podi nikire mana kune mpogore, and gik mangeni madu watim. Mm-hmm. Sani, angi mpango, ni kocha kore higa manye. Yeah. Tanyako wangi yomoro mwagere goda hospital, moro maduwa mbende. Mm-hmm. Katakaye mpapo nditi, mpapo nditi ya rambi kujo.
Yes.
Mwanda konjowa maa kujo. Mm-hmm. The flats kai nyasichi uchiemo. Juma manye na kami luongo ni ni obogi na adhichi uchiemo na jowa maa flats wa fe. Uh-huh. Teacher Beach mabiro, o kanyo kende, Teacher Beach mabiro adhe ya ofis, mar chief manyocha onge kaka giti godo, mm-hmm. ogeger, asegero negi ofis adhe ya.
Yeah.
Koro mage gik ma an goge jiro. Jiu gichir ne kapok atimo ayudo telo makora bro wuok adhi America kumagole pesa tanyiso ni nabiro kaka mbunge manyakach abiro kwecho to anyalo dhi ofis ngene ka in mbunge tende nyaka ir president tiwuoyo go idhi ir jacom direct tiwuoyo go to mane gima omiyo an gadieri ni gigo mandiko madu watimo ne jonyakach nyaka chopi
omiyo ywak mar Dan Juma gini jonyakach mago eko kokete lwedi to dhi rumo tek
Dano ngeyo gigo masetime gweng kata skunde mantiere gweng kanyo mag nyithi kiye manie gweng and in fact nadwa nyisi gimoro achiel mheshimiwa marwa ondiko ji apar kod ang'wen anandiko ji mia achiel kod apar gang'wen e nyakach te Dan biro nyisi ni onge private high school makonyo jomoko nyalo mane matero nyakacha kokalo gi organization wa mar Christian Relief Fund. Secondary achielo ni Nesbit High School nyithindo 470 sani somo nono makata nuruo kichiwo. Kadwa nyiso jonyakacha ni kasekao telo 2022 e ward mora mora e nyakacha dhi bedo gi school machalo kamano. Jeff gimoro benda dwe nyisi ni nyakach te yudo kidhi kata kamora more sub counties wa ma Nyanza kae majority or most of them nigi teachers training college nigi MKMTC Kenya Medical Training College nyakach kende maonge gima chalo kamano kwani wan nyakach ni watema to gimoro achiel ni muma kama gombo mone nyisi kawo ni jopuonjre Yesu chieng' moro nokawo Yesu moketo piny kisome buk mar Mathayo 19 kare 20 kod 7. Uh-huh. Ne gipenjo wuod dhano ni ani giri ni twayuda.
Yeah.
E omiyo wambe wan jonyakach. Wapenjo kenda penjo jonyakach. Ni gir mheshimiwa Duma. Utu yude ang'o ka kech nitiere. Were moketwa go ni wuoth to bor. To wuodhni ene moketo nwa mabor.
Wuon mago wachni mogik. Wachni mogik ne jamaneno lolo itini.
Watna mogik ma
kwa uchiyo.
Ne jonya kach mokwongo. Kod jonya lenda mantie Kisumu kae. Uh-huh. Especially jonya lenda bi. En ni kech ok bi kayo uka pod wantiere. Jonya kach, chakruo koko chakore. Slogan na manyien, ilunga ni wun mogo. To ko bang wun mogo ni watu nina bani. Tiene ni nitiere koko chakore. Gini wadu watimo. Karomo 22 kwa seka hotelo. Watimo gigo mabeyo. Ya kwa gini somo manyaka chalo nadi. Puru manyaka chalo nadi. Teach manyaka chalo nadi. Nyakach nyalo bedo gigo mabeyo. Nikichichiemo nitiere wetland manyaka. Ma kichako game rae kai ni wanyalo pido re wan wawiki. To magi octavre nikichitelo kwa. Amomi ana nyiso jonyakach amiyogi assurance makende adieri makende ni lokruok biro gi timu wuon mogo na bado
erokamano werok dhi lokore ni wuoth bor
onge
erokamano yagi kanyo rwachopo achiel kachiel gi koma ne chenro ni eri ne antire kod mwesh nwa riadha studio Kenya abinongere kaka wuon mogo achiel kachiel oloso korango ahinya gik magisetimo ne oganda kagitiyo kod Christian Relief Fund kachiel kod Honorable James Oyugiwere Foundation mana migikonyo godo ga kinde gi eki mag COVID-19 kachiel kod kinde mag flas kachiel kod chenro ma antire kod ne oganda ma jonyakach wako weni ayo maber kawuok e Lulu TV wachako rad kendo wuon mogo rito masane nyasaye ogwedhi
erokamano
erokamano.